namukele. Ngithembe ukuthi senawenza nawe ushaye u-subscribe. Namuhla-ke sikhulume ngezinhlobo zenhlabathi enamandla ekwelapheni. Okuvamisile-ke zonke lezi nhlabathi engizozisho kuyaye kube ukuthi umuntu uma enenkinga okanye khona ukugula akunakho azisebenzise noma asebenzise ezinye zazo. Soqala-ke ngebomvu. Ibomvu-ke nalo liwumhlabathi ogujwayo, liyagujwa nje. Isebenza-ke idlozi kakhulu umndiki nomnguni nokulwa nezitha, ibomvu. Ngisazowenza enye ividiyo ngilichaze-ke ukuthi mhlasimpe uma unokuthile ulisebenzisa kanjani, mhlampe-ke ulisebenzisa kanjani ngoba khona bazodinga ukwazi lokho. Bese siba nomcako. Umcako siyawazi-ke sonke. Miningi ihlukahlukene imihlobo yomcako, ihluke ngemibala. Inhlabathi-ke iyagujwa phansi ehlabathini. Isebenza kakhulu-ke isithunywa nedlozi lomndawo, umcako. Bese siba nenhlabathi yesiduli. Lena kuthiwa idlala indima enkulu ekulweni nezitha, inhlabathi yesiduli. Kushuthi-ke le uyakwazi ukuyisebenzisa ekulweni nezitha zakho. Bese kuba nenhlabathi yezimpambano zendlela. La silahla ngayo-ke amathunzi nezilwane imvamisa le yezimpambano. Nayo-ke saziwe sithi nje ukuthi qaphu-qaphu usiyenzela ividiyo sichazele abantu. Bese siba nenhlabathi yasemgwaqeni. Nayo-ke kuthiwa iyasebenza. Bese siba nenhlabathi yasegrawundini. Iyasebenza, sibe nenhlabathi yegceke yasekhaya, kube inhlabathi yale nkampani ofuna ukuyosebenza kuyona, noma ofuna-ke isikhundla kuyona, noma okufuna-ke ofuna nje ukuyothi-ke wena uye khona okanye uyohlala khona. Bese siba nesihlabathi somfula esitholakala emfuleni, isebenza kakhulu ukuchela igceke leyo, kube nenhlabathi yasesipolweni sesitimela. Kube nenhlabathi yalapho-ke isitha sakho sinyathele khona. Kube nenhlabathi yalapho itayi lemoto linyathele khona. Kube nenhlabathi yasemathuneni noma yethuna. Kube nenhlabathi emanxiweni. Yo, ngiyaxolisa. Ngifuna ukuthi yasemanxiweni la kwathuthwa khona. Ngicase yazi konke emanxiweni. Kube nenhlabathi yasolwandle, inhlabathi yasesangweni, inhlabathi yangaphakathi endlini, inhlabathi yalapho-ke kuqeda ukuchama khona, inhlabathi yalapho-ke kuchitha khona amanzi okugeza. Yeyi, inhlabathi yala uhlezi khona, ziningi zihlukahlukene, inhlabathi yemvukuzane, inhlabathi yomcimbi, kuningi kuhlukahlukene. Lezi-ke kuthiwa iy'nhlabathi ezinamandla ekwelapheni. Kanti-ke nawe uma unombuzo ungabuza ngokucomment, sobe sesikwenzela-ke ividiyo ngokukhethekile, ngokuhlukile, sikuchazele ukuze ukubuzile kabanzi. Ukuze-ke i-notification izongena ngokushesha kuwena, iba nesiqiniseko sokuthi uya-subscribe la kwi-channel yethu, ukuze ungaphuthelwa noma inini-ke uma kukhona-ke esikuphostayo noma-ke esikufakayo. Kanti uyakwazi ukusibhalela ku-TikTok, ucele inombolo ka-WhatsApp ozosibuza kuyona njalo ekuseni uma-ke ube nephupho, usibuze amaphupho. Bengicela-ke ukuthi usubscribe, usilandele, usifollowe yonke indawo.